Adansi Asokwa yɛkɔ pra yɛkɔ sati saa constituency no yɛkɔ sati free asim pra so na yɛbɔ ne ba na yɛkɔ anɔpa no na MPP fo ɛbɔ canopy ɛwɔ asɔre da bi anim wɔ Adansi Asokwa ɛna ɛde twa mu kɔ na yɛkɔ wie a yɛba yɛde anya kyerɛ kuma sɛ a yɛbɛyɛ community ta aka no yɛduɔ na napo ktm Wontumi ɛne raf wɔ mu wɔ asɔre dɛm hɔ a napo kasa kyerɛ wo mu members no na bɛs bas bebree sisi hɔ a wonim sɛ ɔmo baase ɔm ne de ɔmo baɛ afei napo kasaa yɛduru hɔ a ɔmo tee ɛyi yɛkɔ wɔ ne nnwom ɛbɔ ala nnwom na ɔmo nyinaa gye fi ɛgya napo hɔ ɛba bɛgyina kwa no ho ɛyɛ aseɛ hɔ aseɛ hɔ ala a ne yɛpɛ afei deɛ nnipa agu asɔre dɛm hɔ ɛdeɛ ni o na ɔmo nyinaa gya napo hɔ
as a campaigner, Alan, ne, a momo yano, na po, a raf, ne, Katie Amon, man for a genie, Jaomo, Mamabedi, Alan Echi.
Mamabedi Alan Echi, Ama, I want to be, and you have worked to the country, or about Kumasi.
Oh,
I'll fit a lot, Ralph, for big damage, I was over.
You don't mean it.
Oh, now that the minute I'm in John Trudeau, I'm telling you, I'm not going to put that on the camera. Right. Oh, my friend, so I'm in the camera.
What is that? Mom, Oko go MPP or Adansi Asokwa. I rap for crap.
I'm
part of the Muya Guam party. No,
I know all refer to. Adansi Asokwa.
Okay.
Of course, generally.
Oh, okay.
The person in Ashanti region.
Wow. I just said, is it the case, sir? Alan Omuhun on Omu Bechiano and answer a whole Napo, a whole Katie Amon, a whole Chairman Wontumi. Now, Muho. Now, by virtue of Alan's presence, they abandoned the party, Emma Wontumi Tunika, Ebe Kumasi. Odike dey e dangerous.
94.1. Eba nimdia. Eba nyansa. Eba personality. Eba conductivity. Sadie di pa kwa na. Wo bu ko na be ala.